Yamma kwa be mio upon demon some ye bo edi aroma, it could be a oma sorry. Na almost some about the road, dear fan pom de on some one of the two jase. And Roma, who do I de a sitchy, a fra edi a toffet of phenomenon hunk on a banner. A bayanke and for bokers and fan to set to a son say, said dear ya dear, and number sitchy so a banner, a adoson.
Eko bi a womo wa mamu a womo hwese apomuden betum ponu a womo din ene advocating for health coalition e de abetu dwa se aban no enhwese wode etoo ebeto enuane bi a eye esikira omanfoo dodoo edie na nam so ma womo yare ma ebimukrato ananom wonse do no ebebem national organizer edema public health association James Macion Amoa ene Adom News in Central for Ekasa no wode to dwa se se ne omanfoo ewu enam esikira nuane a omanfoo edie no e dia e kosro
na de ba ko hedi ehwemu se hu se e se chinsa e di yare bebre e ba de di kan ene se e di akasiye bebre e fe no obesity etimi ba na se obesity is na major cause of yare bebre se obi e kese emroso no e da kuma yare ba ene yare bebre se e bre nipa asa kansuma yi hu se ye hwa ska ye se e wo yare a e fa e di din hu ɛno ɛyɛ $121 million.
Wɔsan ɛde to dwa sɛ sɛne ɔmanfo bi ɛnam ɛde to dwa sɛ saban no ɛde toɔ ɛto saa nneɛma nso a ɛyade ɛbɛgu ɔmanfoɔ adwa no ɛnyɛ nokorɛ
aberɛ a moyɛ saa tax ama nkɔfo adwuma ansɛe ne mu wɔn a ɔyɛ saa drinks no ɛhyɛ asɛ yɛ drinks a ɛsikyire no ɛnnɔɔso enti nkɔfo hyɛ asɛ tɔɔ saa drinks no a ɛsikyire ɛnnɔɔso no ɛtɔso mmienu bibiri nso hyɛ asɛ kɔyɛ normal nkɔfoɔ no gye ho enti bibiri kɔ producing nsu ɛne ada drinks a ɛsikyire no ma ɛmfa yare ɛma nti sɛ yɛde tax ba na sɛ wohwɛ na sɛ ɛbɛma adwuma nkɔfoɔ ma sesa na yɛ ade drink a ahoɔden wom a nkɔfoɔ bɛtumi anom ɛnyɛ ahoɔden
Ghana non-communicable disease alliance adwumakuo no nso ɛkasa fa ɛsikyire a ɛha ɔmanfoɔ apomuden ɛwɔ ɔman mu a opinion no na ɔde wɔn nsɛm no ɛto dwa no ɛyɛ juliet ɛku amo aboaten
yɛhwɛ evidences a yɛwɔ a ɛkyerɛ sɛ nnipa dodoɔ no ara na ɛrewu even ghana ha sɛ siaa no afe bia no 94,400 people ɛna ɔmowu ɛsan non-communicable diseases enti sɛ WHO ɛsɛ sugar-sweetened beverages ɛka ho na ɛnyɛ ɔno nko aba 85 countries ayɛ research ɛhu sɛ ampa sugar-sweetened beverages ɛka ne ɛde non-communicable diseases ɛba ne ho dea a enti ɔmode taxes atoto ɔmo sugar drinks ɛwɔ mo countries ne mu a ɛndeɛ yes ɛwɔ sɛ ghana nso yɛtumi join ne WHO ne ɛde taxes ɛto sugary drinks ne so for the protection of especially our children.